nafanya sahi. Kwani ni kesho? Na nimetoka faish. Najuaje mi special. Mayolo tunai. Ile no question. When mama kayai. So funga ulesu. I'm blessed. Trust me. OG. John Jez. Hashi. Kamlesh. Patni. Molo. You can't flex. Buakni.